Wa tseba tatsileleng Murimu o ya go Satan diabolos monna wa manaka Ore monna Satan o tseba jobo Satan wa fetolor e ga motseba Komo wa bana ba o mfile le humo le ruo le bana Satan uri Kina go bontsha bona matlo Dimu ya ho jobo Komo tsela to tsotlhe gore go bontshura ka o fetohela Murimo a gana re e seng ka jobo jobo ke motshepi wa waka o mongwa bana ba ke ba tshepile Ah Satanu so ga re tsawela ha 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 Ore bona Se jamais ça. 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 Se jamais Ari fidan ke murimu Ha feta Oja Jobo uri Murimu ubile murimu Ni chaba di so tsalwe Ni fatse ni so butwe Ni ka tse go sale murimu o dilo ntulo murimu Ah jablo se bona